Tega na munezero ntangereve gusubira kubana namwe banywanye mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye turi ku wa kabiri ku igenekezo rya 2026 mu nyonyo 2024. Aho tubazaniye inkuru nyinshi ziriko ziravugwa ariko cyane cyane mu gisata kirebana n'umutekano. Imbere y'uko tubageza ku ingingo nkuru tuza kwibanda ko reka tubaramutse kandi tubaye kaze mwe mudukurikiye muri mu Burundi mwe muri Congo mutwumviriza turabakengurukiye cyane kandi turabaramukije bari mu bindi bihugu bihana imbibe n'u Burundi mu Rwanda Tanzania hamwe n'ibindi bitwiye bitandukanye byo muri Afrika turabakengurukiye cyane kandi namwe turabahaye kaza bari ku migabane ya kure turazi ko mudahwema gukurikira makuru n'ibiganiro tubagezaho kuri iyi mbonesha kure mwese muri ko mutwumviriza turabahaye kaze. Abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Repubulika ya Rusange ya Congo bagiye kurwanya Leta Tabara bazindutse bahura n'uruva gusenya mu gitero gikomeye cyane. Leta Tabara yagavye ko birindwi bikuru by'abasirikare ba Leta y'u Burundi biri ahitwa Rubwebwe Town nk'igihe cy'isaha 9 mu ijoro rya kera wa 2024 rishobora 2025 mu nyonyo hafi y'intwa z'agabo nyinshi zo mu gisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi rero kikaba carambuwe ibikoresho bigiye bitandukanye harimo inkoho za mashini gani ndetse n'izindi ntoho ntonto ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare birimo n'ibyo gutumatuma na koreje tabara kandi kabitangaza ko yafashe inyandiko nyinshi za bariya ba ofisiye cyangwa izo ntazangabo kuri ubu rero Leta Tabara ikavuga ko ariko irazisesangura. Inyuma iryo tangazo ryatanzwe na Leta Tabara igisirikare cy'u Burundi ku rubuga rwabo rwa Twitter FTL mbebeye rukaba kuri urwo rubuga rero batangaje ko Leta Tabara ngo ibyo yatangaje ari ububeshi ariko kandi nayo ngo ikaba iriko irateganya kwihimura kuri Leta Tabara. Ese irabikora mu bundi mu buhe buryo nibyo tugiye kurabira hamwe mu kanya gatoya ku buryo burambuye ntuze gucikwa. Iyo niyo nkuru ya mbere tuza kubagezaho ariko kandi n'igisirikare cy'u Burundi FDNB kikaba kivuga ko camagana bubeshi ngo bw'umutwe waba Robert watwirwaneho ko ingabo z'u Burundi zoba ziri mu mugambi wo gukora ihonyabwoko ku bakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge gifatikanije n'ingabo za Kongo ndetse hamwe n'indi mitwe yitwaje ibigwanisha ikorera mu ntara ya Kivu y'ubumanuko nabyo tukaza kubigaruka ko ntuze gucikwa. Iyindi nkuru kandi tuza kubagezaho nuko abavunjayi barenze cyane barabandanya gufatwa ku bwinshi bakajabanwa kiko biko bimwiperereza ari n'amakuru avuga ingene benshi rero banyarwa twabona abakozi biperereza tukaza rero kubibagezaho muri aya makuru nkumvirize ayo bagowe. Fyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wa Fyonda ko wibuke no kubisangiza bagenza bikugira badacikwa n'amakuru yose tubageza kuri iyi mbonesha kure. Leta Tabara itangaza ko mu gitondo cyo ku wa 2024 gishyirwa 2025 mu nyonyo 2024 yoba yarishe intwa z'agabo nyinshi zo mu gisirikare cy'u Burundi bakaba barafashe n'ibikoresho byinshi bya gisirikare hamwe n'ibyangombwa biranga abasirikare b'u Burundi bifatwanywa rero birafatwa rero n'abarwanyi ba Leta Tabara. Makuru akaba yashikiriye mbonesha kuri Hejuru TV yavuye muri Congo ariko kandi no ku mbuga ngurukana bumenyi irya nino ayo makuru ariko aravugwa. Abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Repubulika ya Rusange ya Congo bagiye kurwanya Leta Tabara niho bazindutse bahura n'uruva gusenya. Hari ibikoresho rero nk'uko muragenda mubibona mu masanamu n'ibikoresho byinshi by'igisirikare cy'u Burundi harimo ibyangombwa biranga abasirikare b'u Burundi byarabifashwe n'abarwanyi ba Leta Tabara mu gitero. Abarwanyi rero barabagavye mu birindiro bikuru by'abasirikare ba Leta y'u Burundi birahitwa Rubwebwe Taunde. Umuhari wa Leta Tabara rero ukanatangaza ko igitero wagifatiyemo inkoho zirenga 50 zo mu bwoko bwa mashini gane izindi nkoho ntono ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare birimo ibyo gutumatuma ko Leta Tabara kandi ikaba itangaza ko yafashe n'inyandiko nyinshi z'izo ntwazagabo ngo ubu rero bariko barabisesangura. uyu mutwe rero ukaba washize hanze n'amasanamu yerekana ibyo bitwaro byinshi cyane, amasase, ibikoresho bya gisirikare birimo imyambaro, ibyangombwa ndetse n'inyandiko leta itaba rivuga ko yafatiye muri ico gitero. Si ibyo gusa kandi, ahubwo n'igisirikare cy'u Burundi kibinyujije kuri Twitter gihejeje kumenyesha ko leta itabara ivyo yoba yashize mu bimenyeshamakuru no ku mbuga zayo ngo vyose ari ububeshi nk'uko umuvugizi wavyo ngo abandanya abikora irya nino, ngahubwo ngo uwari dutabara nawe ngo yoba yarataye canke se yarabuze abarwanyi bayo muri izo ntambara ziriko zihuza igihugu, abasirikare b'igihugu c'u Burundi hamwe n'abari muri uwo muhari w'uwari dutabara. FDNB canke se igisirikare c'u Burundi kikaba kimenyesha ko ahubwo mu minsi mike iri imbere kizokwerekana abarwanyi ba leta baraco bacarafatiye ku rugamba. Ibyo byose rero bikaba byatangajwe n'ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Burundi. Ku rundi ruhande rero igisirikare cy'u Burundi cyo camirira kure ibirego by'umutwe wa twirwane ko uvuga ko ingabo z'u Burundi zoba ziri mu mugambi wo gukuraho nyabwoko ku bakongomani mu bwoko bw'abanyamurenga yifatikanije n'ingabo za Kongo ndetse n'indi mirwi itwaje ibitwanisho ikorera mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Mu itangazo rero yasohoye ku wa gatandatu igisirikare cy'u Burundi cyavuze ko ibyo birego ari ububeshi bugamije guhindanyiriza isura u Burundi. Muri iryo tangazo ryasinywe na Brigade General Gaspard Baratuza avugira ingabo z'u Burundi, igisirikare gikemeza ko ingabo zacu ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabo rero ngo zoba zihuriye n'umushamirano shamiraje amoko anyuranye muri iki gihugu cya Kongo. Ingabo z'u Burundi rero zikaba zemeza ko zikorana na FARDC ku masezerano. Muri iryo tangazo rigira riti FDNB iramirira kure yivuye inyuma ibirego by'ibinyoma bikubiye mu itangazo ryagenewe abamenyeshamakuru ry'umutwe wa twirwaneho rishyira mu majwi ingabo z'u Burundi kuzaba zivanga mu mishamirano iri hagati y'amoko akorwamo urugomo rugamije kurandura ubwoko. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Burundi bukavuga ko hagendewe ku bunararibonye n'igihe bamaze bakora uwo murimo wo gucunga umutekano ngo badashobora na rimwe kwishora mu makimbirane ayo kuko rero ngo badashobora na rimwe gutezuka ku mikorere zizwiho ngo mu ruhando mpuzamakungu. Icyo gisirikare cy'u Burundi kikavuga ko ingabo zacu kiri muri iki gihugu bw'amasezerano Burundi na Kongo byagiranye yo gufatanya mu kurwana imitwe yitwaje ibirwanisho yaba iy'imbere mu gihugu ndetse n'iy'abaturuka mu makungu. Iyo rero ikabivuga ko harimo na FDL irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'umutwe wa leta barwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi kikavuga ko rero ibyo kibikora gifatikanije n'igisirikare cya Congo FARDC agendewe kuzakora ayo masezerano ibihugu byombi bifitaniye. Kandi rero ngo ubutumwa bwacu kibukora rero ngo kinyabwuga nk'uko babitangaje. Ariko kandi si iyo ngo gusa ahubwo kwa 22 mu nyonyo mu rwitwirwane aho bagiye kureba ubwoko bw'abanyamurenga bari basohoye n'itangazo berekanamo abasirikare b'u Burundi bari gukora muri Congo mu kwiba no kwica ubwoko bw'abanyamurenga bahora ubwoko bwabo. Muri iryo tangazo mu rwitwirwane ukaba bamenyesha ko abasirikare b'Abarundi bari muri Congo bafashisha ibikoresho bya gisirikare mihari ya FDLR, CNRD, FLN, Mayimaye maze rero ikaza kwiba no kwica abanyamurenga. Mu rwitwirwanaho rero ukaba asabira leta y'u Burundi kutivanga mu matati y'amoko, kudahengamira ku bwoko bumwe canke gushigikira imihari imwe, kutinjira mu byaha byo gukoreho nyabwoko bambaye umwambaro w'u Burundi, kudacafuza ibendera ry'u Burundi mu kirisiga amaraso y'abanyamurenge. Niko rero bariko basaba leta y'u Burundi n'igisirikare cayo. Nayo mu yandi makuru twabateguriye, Pacifique nazwe ku rubuga rwe rwa Facebook akaba yandika ku nkuru zigiye zitandukanye avuga ko abavunjayi barembye cyane kuko babandanya gufatwa ku bwinshi bakajanwa gikubiko bimwe iperereza. N'amakuru avuga ingene rero benshi banyarugutwabo n'abakozi b'iperereza. Uwitwa Karonde Kabura hakunze kumwandikira makuru bakura mu butegetsi akaba yanditse agira ati "Urya hari ikibazo gihanze ubutegetsi, iperereza ryatumye umuzi wibuye ngo ritegerezwe kumenya umuntu agabaye ico bita marche noire mu Burundi. Mu butegetsi bagira bati ninde abwira abavunjayi igiciro bategerezwa kugenera ko ninde yavyuka mu gatondo akabwira abavunjayi ati uyu munsi ntimukora nimunyegeze amahera. Ninde aca asubira akababwira ati uyu munsi nimusubira mudandaze kandi uyu munsi muza kuvunja idolari ku 800 vy'amarundi. Kera bahora rero bibaza ngo nikira hwata yagaba isoko ryo kuvunja mu Burundi. Urabona ingene rero bahavuye bamwica nabi n'urupfu rwe ntacu rwahinduye. Mu nyuma rero baraketse ko ari bunyoni nawe nyene ifungwa ntacu ryahinduye. Ubutegetsi n'iperereza ntibumva ukuntu umuntu yobagaba ivyo bintu. Niyo rero bafasha abavunjayi bakaba bafata barya bato bato cane bagasanga ntavyo bazi. Nabo nyene kandi burya barya bato bato ni bake cane bakoresha amafaranga yabo. Hariho n'ibihangange bike cane bigaba isoko yo kuvunja. Hari n'abakeka ko iryo soko rishobora kuba ritwarirwa hejuru cane. Fazi vy'ubutunzi igiciro c'ingene amafaranga avunjwa kuri marché noire burya gishingwa gute. Bavunja rero bazinduka bamenya gute uko baza kuvunja uyo munsi. Ikintu rero co kwibazaho cane. Abanyamakuru SOS Media Burundi bakaba batangaza ko mu Burundi ishirwa mu ngero ry'ikigondwe c'umukuru w'igihugu ririko ryamirizwa n'abafungwa hamwe n'amashirahamwe. Ico gikorwa co gukuraho kugabanya ubwishyu bw'abantu mabuhera ngo catanguje kuwa 14 mu nyonyo guheza kirabandanya mu ntara zimwe zimwe canke carasozerewe rimwe na rimwe imbere y'igihe. Bari mu mabuhero y'amashirahamwe rirakorera mu gihugu bariyamiriza igikorwa cibonekeje mu bunenge bwinshi bagasaba biro vy'umukuru w'igihugu kubifata mu minwe kugira ngo babikosore. SOS Media Burundi ni kwivuga mu banyororo 5,242 tegerezwa kurekurwa ku kigongo c'umukuru w'igihugu. Bohera rikuru rya Bujumbura rizwi ku izina rya Mpimba yategerezwa gutanga 2,208 nk'uko vyamenyeshejwe n'umujuri ujejwe kubishira mu ngiro. Aba mbere baronse rero ico kigongwe bakaba bimenyeshejwe kwigenekezo rya 16 mu nyonyo nk'uko ico kinyamakuru SOS Media Burundi cabimenyesheje. Ariko rero abafungwa bakavuga ko badatahura ingene abantu bari ku rutonde rw'abazorekurwa baguma bafunzwe. Abagizwe mu rugo rero ngo baraje hano barasoma amazina y'abafungwa bazorekurwa ari kuwa 16 mu nyonyo. Ariko gushika ubu benshi muri bo baracari mu buhero niko abafungwa bidoga. Mpimba intumwa z'umukuru w'igihugu nayishimiye zamenyesheje ubwico gikorwa cotegerejwe guhera ku igenekerezo rya 27 mu nyonyo. Ariko imbohe za nyuma rero zababariwe zikaba zararekuwe kuwa 23 mu nyonyo. Ati twaratangajwe cyane no kumva ko ico gikorwa carangiye kuri uyu wa gatandatu mu gihe categerezwa gushika kuwa 27. Turibaza ubugenzura ubundi hagati y'umukuru w'igihugu n'umugwi yashinze kurekura abafungwa baronkejwe ikigongwe. Ko bivugwa n'umwe mu bafungwa rero atashoboye kuva mu ibohero naho yari ku rutonde rw'abazotaha. Abantu 1,200 nibo bararekuwe muri iryo bohero ryo ku mugwa mukuru w'ubutunzi ariko uwo murwi wari watangaje ko rero baharurwa muri 2,108 muri iryo bohero. Ishirahamwe rijejwe rero kurwanya ubushomeri n'ihohoterwa rushoto ryakurikiranye cyane ico gikorwa cyo kugabanya ubwishyu bw'abafungwa mu mabohero ririyamiriza igikorwa caranzwe n'utunenge twinshi. Akagira bati twarerekanye ubunenge bwinshi hariho abantu benshi batarekuwe kandi bari ku ntonde z'abategerezwa kurekurwa. Bamwe mu bafungwa rero babwiye ko amadosiye yabo atashoboye gutorwa abandi bategetswe gutanga umwidondoro w'indongozi zo ku mitumba baturuka ko n'ubunenge bubandanya kuba intambamye ku ngingo y'umukuru w'igihugu. Niko Vianney Ndayisaba arongoye iryo shirahamwe yabwiye SOS Media Burundi. Agashimiye iyo ngingo nziza ariko akababazwa n'uko tashoboye gufata ku muzirikanyi abafunzwe bazira ibya politike. Mu mabohero menshi rero rushoto ikaba yarabonye ikintu kidasanzwe. Babiri kuri batatu rero bakaba basangiye dosiye cyangwa umwe muri batatu baciriye urubanza rw'ibyaha bimwe bararekurwa. Abasigaye mu mugwi rero bakagumizwa mu ibohero. Vianney Ndayisaba akaba yagiriza abagize uwo murwi ko bahenze umukuru w'igihugu kubera inyungu zabo bwite. Abona ko biri bitumvikana ko abafungwa barangije igihano cyabo kutarekurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu mu gihe abantu bakurikiranwa ku byaha by'ubutunzi barekuwe. Ibyo gukosora rero ngo birakenewe kuko bivugwa n'amasoko yacu, abayobozi nabo bahero ni nk'abarodezi. Muri ibyo bikorwa haba hagize uwo murwi baja mu mabohero rimwe nyuma y'irindi, bafise intonde zifungwa zirekurwa, bagahamagara abo vyega umwe, bagatanga amatike yo kurekura atabarongozi b'amahero babigizemo uruhare. Baragenda rero mbere bajanye n'impapuro zanditswe ko zigaragaza baronkejwe umwidegemvyo. Arushato n'abafungwa rero bakabasaba uwo murugwi ijejwe agateka kazina mu Museni Ndehashi n'ibiro vy'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ko bufatwa mu minwe ico kibazo kugira ngo batunenge dukosorwe. N'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye yanditse kugira ngo yishure kuri ivyo bibazo. Ikinyamakuru SOS Media Burundi rero kikaba kivuga gucamya ko ubushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu bufite umugambi wo kubagendera mu mabaro yose kugira ngo busuzume ivyo bafungwa bashavuye. Tukengurukiye mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imbonesha kure, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho ku ngingo zigiye zitandukanye. Hari byinshi rero biba biriko biravugwa hirya n'ino mu bimenyeshamakuru ku mbuga ngurukanabumenyi hamwe n'ibindi byinshi. Byose rero turabandanya kuyabategurira kandi tuyabagezeho umunota ku yundi masaha ari imbere. Imana ibahezagire.